Nakupa story yangu kidogo. Mimi natokea Morogoro, mtu wa Mungu. But the whole nation. When the light has come, nobody can shut you down.
Amen.
May you shine in the name of Jesus.
Amen.